chokumba yanga moyo ndi kufuna kumveba mawanga kuti amveke kuti kulusi. Kufuna zori anthu azindivetsetsa chimene ndayankhula asana tsutsi amveka malingaliro anga kuti ndayankhula chimene ndifuwa chani. Nditha kuletsa kusiyanitsa pakati pa anyamata ndatsika. Mtsikana anayeso ali ndi mphamvu yotaphunza kupanga chinsi chimene angafuni ndi asalidzedwe.